Welcome to another hot episode. I'm Motho right here on Bhekelela TV. I'm your host, Kistibo Bafetu. Today, I'm Semakasana, Ziakala, Nzozo Munyu, Udugutu Kalangani. Keep watching, like, comment, subscribe, and let's go. What am I, brother?
Pelanjan.
I'm Nandi Putuami. Wena?
I'm Nandi. I'm coming under a parrot.
Hey, yini flow, my brother. Tell me.
Flow, my brother. Shoot. Kuno Barida Mumfietu, to give me. Like close brothers, like
yes, sir.
So,
when's
mina ngokubona kwami ushana insizwa yami mina ngomuntu osebenza na chief
shop
uyangisona uyazi ka ukuthi sebusuku mina angikho
uyazi ukuthi imali izoba iwani
ulapha thatha khona advantage
iadvantage
anti yena ahlala thini ubhikile ngithangibhekelele uyangisona
wazi kanjani ukuthi uyu ubhuti lo my brother because angifuni isukela abantu
futhi ngazi kanjani khona umunye umuntu wake weza kimi wazongitshela afuna imali ashaya isihlamu yabo angitshela ukuthi umuntu wakho nomuntu so bayenza into so azange ngimbelieve leyo muntu
awukholwanga
ngoba lo ukawu lwena unebeef nayo eltam
le
uyathola le
sure
and then one day ngawasha ifoni yakho umabhebeza
endlini
angayilokhanga kwangena imeseji yo-WhatsApp kuye
uka
abuza umabhebeza ukuthi sakahambile na untanga
isikhathi
bekwaba ma 5 o'clock ngena ngo-6
unamanga sibali
serious usemzini
so yangena imeseji yini ubona nge-pro pick or uyayazi inumber kakawu or ubona kanjani ukuthi
like bengayazi inumber kakawu ne bengasi inumber kakawu liya nesithombe bengasuyo ukawu ngathi usipanisa enye ifoni ngiyayithola
leyonto
then mina ngithini hayi sakahambile lo muntu ngiphendule ngazathi human size uyayibona leyonto le then ngithini kuka ntanga sacela sihlangane endaweni so angeke sikwazi ukwenzela ini lento kwami yangithona ngoba namhlanje baholile bona angabuya angangabuya nyamazi umuntu wami makaholile mina ukuphuma kwami ngiphuma vele ngathi ngugele nyakuka ukawu noma ngiza akaboni fokona noma akangibonanga
uthe hlangane kuphi nakuphi ukawayara but wena wama at a distance
ngama at a distance ngasitil ngakhuluma naye
ubone kanjalo ukuthi uka
ngithola
but wangabi naleyo spindi leyo crah ukuthi umapro
ngibhizi nefoni naye ubhizi nefoni le then ngashaya i-phone call mara zange ngibeke endlebeni ngabeka kanye wayibamba
but monganakrah ukuthi untanga umlande da ubiza mina manje ukuthi imconfront
ngoba ngibiza wena ukuthi imconfront angifuni ukubona ne outcome yabo impintsha
uzomediate
ngithola
okay my brother
ngicela ngifuna ivari nje untanga hayi ngifuna ukuningi
my brother ngicela ungayi number le out siibhelele and then ke sithole ke ukuthi siyenza kanjani
okay we number le out is 060
ngikayi phone dasibuda
we 063
okay my brother ima kancane sure and then ithini
80805
okay yeah last digits ngicela ungangibizeli ngicela ungifakele la just lawa magcina
ngifake
yeah okay hayi green ngiyabonga mpintshami ngicela ungamtshela ukuthi uva nama camera ne ngicela just umtshele ukuthi entwana masihlangane izinto ezinjalo
alright
izinto ezinjalo
Yeah, sure.
Yeah, sure. Feel him, come on.
I'm fitting a little.
I'm fitting a little. I'm fitting a little. I'm fitting a little. I'm fitting a little. I'm fitting a little. I'm fitting a little. I'm fitting a little. I'm fitting a little. I'm fitting a little. I'm fitting a little. I'm fitting a little. I'm fitting a little. I'm fitting a little. I'm fitting a little. I'm fitting a little. I'm fitting a little. I'm fitting a little. I'm fitting a little. I'm fitting a little. I'm fitting a little. I'm fitting a little. I'm fitting a little. I'm fitting a little. I'm fitting a little. I'm fitting a little. I'm fitting a little. I'm fitting a little. I'm fitting a little. I'm fitting a little. I'm fitting a little. I'm fitting a little. I'm fitting a little. I'm fitting a little. I'm fitting a little. I'm fitting a little. I'm fitting a little. I'm fitting a little. I'm fitting a little. I'm fitting a little. I'm fitting a little. I'm fit
Yeah, obviously, I'm supposed to be late this evening. So I'm chilling out. I'm just because I feel that Zulunyana.
Yeah.
I feel I'm not. My friend is in.
Uvawe na mina ngizozwakala.
Yeah, mina ngibhekile manje nje lithini niyavela ka. Uvela enkonzo zongibona.
All right, kuye ngizovela manje 2%.
Yeah, sure.
Yeah, sure.
All right.
Yeah.
Thank you, Tony.
Thank.
Uka uvama brada. Ungakho ubonisa
ukuthi ungubu ka.
Ungibonise kubu masi.
Wazivaya sibizwe.
The cameraman is fihle la emuva kwethu, sifihle emuva kwethu. Angifuni nomuntu akubone, sifihle emuva kwethu.
I'm going to go to the house.
Made it out here, come on, I say, with a man. Keep watching, like, comment, subscribe, tango.